When I'm over, oh, ababonisi sibingelele amadiakoni egameni lenkosi uJesu. Awu ngiyaphinda asibingelele ibandla lenkosi, sibingelele ababonisi, sibingelele amadiakoni ngegama lenkosi uJesu.
Amen.
Praise the Lord. Engathi ngisathandi. Hayi, ngisuthi ngithanda mina, ngisathandi okwala. Ngikhathele. Okay, bazalwane, sizongena enkonzweni yokuletha lokho besikusebenza unyaka wonke. Ngizokhuluma imizuzu ethile lapha. Ebese-ke siyaqhubeka siya phambili. Ngidede nami ngidakuma nami ngiyazi ukuthi namhlanje usuku lomshikashika kuyasetshenzwa. Kodwa-ke inkosi mayenza okuba ikulungile loko kuqala lelo. Singeyivimbi inkosi ngoba vese besiyimemile sathi ayihambe phambili. So-ke bazalwane, noma kwesi sikhathi masiplanile thina, amaplanethi aphasiswa inkosi. Okay, funa sikujwayele loko. Ma inkosi ivuma kuthiwa siyokwenza lokhu nalokhu kusasa. Ngakho-ke asimqonde lokho, siyoqedela kusasa indaba lena yokusebenza kwalaba trans-local ministers ne-local churches. Ngigcizelele, ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu moya ongcwele useyembulele le ndaba, useyizwakele kubantu abaningi. What we are doing here, we are just highlighting things ngokusizwa inkosi esifanele sizenze. Manje-ke ngiyathandaza ukuthi-ke as we continue namhlanje nakusasa ekuseni nasemini yasekuseni, siqhubeke siyenze le ndaba. Ake siphinde lapha encwadini yezenzo isahluko ngesesibili verse 42-47. Ngoba sikhuluma nebandla, masikhuluma nabasha, sikhuluma nani?
Ibandla laseJerusalema baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli, nasekuhlanganeni, nasekuhlephuleni isinkwa, nasemikhulekweni. Kepha kwaba yilowo nalowo umuntu wehlelwa ngokwesaba, kwenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Bonke abakholwayo babendawonye, bahlanganyela izinto zonke, bathengisa ngemfuyo nangempahla, babela bonke ngayo njengokuswela kwabo. Imihla ngemihla baqinisela ngenhliziyonye ethempelini, bahlephula isinkwa ekhaya, badla ukudla kwabo ngentokozo nangokumhlophe benhliziyo, bemdumisa uNkulunkulu, bethandeka kubantu bonke. Inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo.
Amen. Baba wethu ongcwele, I'm not against it. Inhle kabi convention inendawo yayo ezimpilweni zethu, kodwa singeke siphile nge-convention. Sasa nje sivuka lapha sibhuthuzela abanye sebonke bebuye bebephele imthwele imithwalo beyabendele kona kusho sekuyohanjwa. Kodwa ekhaya asiyithwali imithwalo. Masekhaya siphethe imithwalo, siphethe amabhayibhile, siya nawe enkonzweni nje. Siyabuya futhi kusasa senza ipoint yokuhlangana. Alibonke bale nkosi. Lapha isampula enhle lapha yokuhlanganisa ibandla likhuliswa, lidivelopha after Pentecost. Alibonke bale nkosi. Njengoba kuthiwa babehlanganyela ey'ntweni zonke, babehlanganyela kulocality, bebengahlangani kwezinye iy'ndawo. And-ke labo bazalwane ngokusobala nje babengenayo le mhlangano thina esikhani. Niyakuzwa lokho? So it's so clear ukuthi babe nale naso sikhathi sokuba bahlangane ndawonye ekhaya izinto zenzeka. And leso simo sabadalela ukuthi isibusiso sibe siningi ngendlela emangalisayo. Now ngithanda ukuphawula into eyithile lapha, then I sit down ebese buya umhlali ngaphambili ezoqhubeka nomsebenzi wakhe njengoba samkhethela uba asikhokhele lapha. Lapha ngiyathanda ukuthi makwakhiwa leli bandla esilakhayo, malibonke ngamalenkosi, Siya konda uti indaba yokuti asina indawo yokonza. I see so is tiole. Yamba na?
Amen.
Ngoba banyi baba ne excuse uti ayasina yokonzo so konza kanjani. Lapa baba ngena yo ihole gaga lapa lapa uzala. Kota baba baba nda every day. So basebehlelile ukuthi abazana bahlangane lapha nalapha 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 every babengenawo noma PA systems nanesinawo ukuthi uma kuhlangene abantu abaningi bakwazi ukumemeza kuzwakale ngenxa lokho wonke kulindele ukuthi babezoba ngabantu abahlangana ingqungquthela. Ngosuku lokuqala besindiswa be-eda 120 kwa-edeka 3,000. Okay. Kwasuka lapho kwa-edeka 5,000. Ziyahamba izinto lapho. Kwasuka lapho uma usofunda uqhubeka nencwadi yezenzo kwase kungena ama-multitudes. Awu, ziyahambisana. Multitudes. Amatende engekho. Amatende njani? Kodwa abantu bese njani? Banda, bandiswa yini? You know, can change. Alibonga bale Nkosi. Uma usufunda kule verse ka 47 lapha kula chapter 2 kuthiwa kukhona i steady addition every awu yamba na steady addition when kukhona babesindiswa nini every day babengasindiswa abantu behlele emakhaya uNkulunkulu wayebaletha abafuna abantu abadinga usindiswa uma usufika laphana ku chapter 16 ngicabanga ukuthi verse 25 ithi amabandla anda and were added every day. Hayi bo awufunde 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 16 verse 5 my abele uvese bona
njalo ke amabandla aqiniswa ekukholweni anda ngobuningi imihla ngemihla
enze njani kwandani manje akusanda abantu ngamunye ngamunye imuvi yayibona imuvi kaNkulunkulu amabandla and aqiniswa when they were strengthened established anda nini. Is this impossible? Are you impossible? Into asiyazi ngoba iBhayibheli asinasi isikhathi sokuhlala phansi sidle imibhalo. Ebese sithi mase sidlile ebese iyasisebenza. Mase sisebenzile ebese siyakhiqiza. Kona abantu lapha abangibukayo aselo bafike enkonzweni ngakho umuntu okhona ngabo. Hayo. Ukhona abantu abanjani? Abanguka. Benza kahle bamkhuthisha. Inkinga yabo akagase alethe umuntu ephi? That is not the charge of a church as ilindele lapha. Hawo. Wakhulisa iy'ngane zabanye abantu. We orphanage. Orphanage kuphela ekhulisa iy'ngane engayizalanga. Not i local church. I local church kuyazalwa manje. Hayi, sukani manje. Alright. Kaze ngihlale kakhulu ngokulibala. Now, kuyahanjwa ke lapha. In building le local church esiphezwayo, sifanele senze a workable process elungelene nesimo esihlezi kuphi. Uyaqonda ukuba thina asibona abantu bomthetho thina. Asibona abantu bani?
Bomthetho.
Lapho enkonzweni kuhleli ukuthi ngolesika kwenziwa lo, ngolesika kwenziwa lo. Kodwa uma kungavumi lokho asizukwenza lokho. Si so wenzi ite fumalala ne simula. Mobe ite kulu, wenza le tu efuna genzi. Ayu mtetu tumulespi watiwa. Ulestatu watiwa. Nina nwenza kanchani ulestando. Nabona malika lislayo. Abantu mtetu. Abona abantu bakamoya nabantu abaka flexible nabantu abakwazi strategize abahlela izinto according to the situation funa amangabe isimo sikavumba thola amakhamente ngesikhathi esithile nibuze ukuthi singanthola nini hayi lalele singanthola
nini
ebese sishintsha siyishintsha leyo ndayidinga ukuthi siyocela kubani anezu lapha elokheni nakudinga ukuza kuDC manje singayishintsha inkonzo ayisethi ungena ngolesibili izongena ngolesithathu bathe ukhipha abantu kuDC wena ngithe ilocal church is a family i-autonomous anezwa kahle inama spiritual leaders ayo who are pastoring this church afuna ukubonelela abantwana bayo ukuthi ingane zidli kula indlala ngoba basuka abantwana bese ma studies bekuma studies ngesikhathi esithile so asibafakela manje bazobe ngadadisha ngaloluzo awulilalele sana ukubanjwa imithetho uthe uJesu asihlanpe njengenyoka sibe mnene njengamajuda singabulali muntu sihlakaniphe sikereke Now, what are we trying to do lapha ku local church weba sarwa? We are trying to change seekers into saints. Yilale? Abanga kasindiswa labo, abafika la ebandleni lethu befuna. Funa. Bethi mahle ngithole la befuna. And mabefika la ku local church yetu our business as a local church is to change them into saints sibenze abangcwele abazalwane ngamanye amagama our business ku local church yetu isikali isikhathi sami ngizohlala phansi mangaqedanga le ndaba yami umsebenzi wethu omunye siwenzayo lapha ebandleni is to turn consumers into contributors awuyaba nami ayide ngiphoxa njengokuthi ngihlale nabantu bebadala enkonzweni babulawe ukunika baba amaphupho yabona abathanda bazala enkonzweni bathi sesikhamusile kuso njengamaphupho I cool as in your Zazas and Mapupu Jalo. Which January Mapupa comes in. Seventh is Jerusalem, the Shumanas Fundis, the Yales Kutas, Makshaw December, says Jeremiah Pupu was a person. I'm not going to join you on the stores. I'm not going to talk. I double everybody. We must change consumers into contributors. Abantu masina kula ebandleni, we are sure ukuthi we are a team. Intombazane, umfana, umama, ubaba. Unfortunately, khona indawo lapha amakhosikazi anganikwa khona ithuba lokucontribute. Ani yakholo. Angazi bakuthatha phi uverse bahla ukuthi abantu banga contribute. Li multiply Bible kunjani pho bazalwa? Uma neze njani? Yilo nalo uthathi. Unento ayiphathisini. Akayithathe lento ayisebenzise ukwenzani? Ukwakhibana. Usho amadoda lapha. Yini lesikhuluma ngayo? Kodwa abanye bafaka ngena amadoda kuphela. Kusema Sulumane. Ake ngithi. Think of the numbers is now mabandla. 80% are women. Asengikhulumile ngasaqala. 80% idoni abesifazana. Oh mama namadomazana. Uyabona makusuka insizwa lapha intombi intombi izibula nyona. Now you take that army yabesifazane uyirestrict uyivale khona. Uyangizwa nje. And you tell me you are building the church of God. Mafika endaweni ku open ministry ngoba ngesikhathi kuthiwa kunjani na bazana, it's an open ministry time. Lapha bazalwane nganoba bakuphathisa usomandla, eh? Noba bakuphathisa ngoyingcwele, noma usisi, noma ubhuti, noma umama, noma ubaba, you can stand up under the anointing of the Holy Spirit. Usho ukuthi bazalwane ungihlephulele lo uNkulunkulu. Ufuna ukuhlephula kanye nani ebese liyakheka ibandla. Now you take the 80% ye congregation yakho uyivayele kophile uthi ayithule ithi do